ibiro vy'ukugurura ihanishwa ry'ivyiyumviro n'ubuhinga buhanitse bw'urwaruka rwatowe muri benshi mu gihugu cose kuri uno wa kane niho vyaba. Ibyo birori bikavye ari vyitabwe n'umushikanganje w'ubudandaji amahinguriro no gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi ari kumwe na mugenzi we kumenyesha amakuru ubuhinga bwa none n'ibimenyesha makuru. Byari byitabwe kandi n'uhagarariye PNUD mu gihugu cy'u Burundi, uwo nawe akabamenyesha ko PNUD ishima gufasha urwaruka ruri ku kivi kubera ko ivyiyumviro bishasha bizi umuntu ari ku kivi. N'umushikanganje w'ubudandaji amahinguriro gutwara abantu n'ingenzi nawe nyine amenyesha ko Leta y'u Burundi yashimye gushira imbere urwaruka mu migambi y'iterambere rirama kuko ariko rugize igice kinini c'abarundi, akaba ari nayo ntumbero Leta y'u Burundi ishima gushigikira urwaruka ruri ku kivi mu bijanye no kwiteza imbere. Iryo hanishwa ry'ivyiyumviro vy'urwaruka bihanitse hamwe n'ubuhinga rikaba rizorangira kuri uno wa gatandatu munyonyo 2021.